Nzanagaruka ahubwo mu buryo n'utwaye twose ufite n'ibiryo byawe nzanza mbiri.